abasirikare bakiriho twavugishije, abasivile bakiriho twavugishije, batubwira ko izo manza zitabaye. Turafise amajwi yabo, turafise n'inyandiko. Iyo duhejeje kumviriza, baca bashirako umukono wabo, izo manza ntizabaye. Icyo batubwiye ni iki? Byandikwa n'abasivile, twebwe baduhamagara dushirako umukono. Byandikwa n'abasivile, twebwe baduhamagara dushirako umukono. Bongera ko bati ingene ibyo bintu byanditse mu mategeko, mu mvugo y'amategeko, twebwe ntabyo twari tuzi. Mugabo inama imwe canke zibiri twaritavye, mugabo twaza gushira ku mukono ivyaheze. Ica kabiri, barya abantu bose bavugwa ko baciriwe imanza, dufise inyandiko cane cane z'Igitega, cane cane z'Ubujumbura, benshi muri bo baciriwe imanza bamaze gushika mu binogo, fosse commune. Turafise n'abo tuzi ku giti cacu bishwe itariki 29 z'ukwa kane, 30 itariki imwe, itariki zitatu, izo manza zitabaye. Dukurikije amajambo yabo bakiriho, zirya mpapuro zasohotse abantu baramaze gushika mu binogo. Ibinogo by'imashitsi, Igitega, Nyabunyovu Igitega, Ruvubu Igitega, Mutobo Igitega, Buterere n'ahandi Bujumbura. Iyo ni inkuru ya kabiri. Inkuru ya gatatu, icyitwa imanza cyabyaye inyandiko archive, cyari kije gufasha leta ya Micombero kwereka isi ko abishwe batishwe atamanza zabaye. Abanyamahanga ba mbere batanguye kwandika kubiri kubera mu Burundi muri rya minsi ya mbere kwa gatanu, bamwe bitwa Ligue des droits de l'homme de Louvain-la-Neuve, uwundi yari umushikirangoma wa mbere wo mu Bubiligi, turafise inyandiko ziwe. Uwundi yari umushikiranganji w'imigenderanire wo mu Bubiligi, turafise inyandiko ziwe. Uwundi ni ambasaderi w'Abanyamerika yari ngaha mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu leta yunze ubumwe bwa Amerika yaciye yimurira i Uganda, Kampala. Uyo wewe yaciye yandika n'igitabo, ambasaderi Thomas Meladi yaciye yandika igitabo ku Burundi mu Cyongereza cyise Tragic Years. Tragic Years, Les Années Terribles, Thomas Meladi. N'abandi rero bagize des déclarations diplomatiques bari ngaho Bujumbura. Ijambo genocide muri izo nyandiko ryasohowe ubwa mbere na leta y'u Bubiligi. Kw'i Burundi hariko haraba genocide, turafise ubwo rwandiko no muri raporo yacu biriho twashikirije mu kigoye. Ica kane, uru rubanza rwashobotse kubera ugiko wa jasebe cyakoze gushikaho cyita izina ibyabaye mu 2022 ya raporo yo mu kigobe itariki 20 Kigarama umwaka w'2021. Severity harabaye genocide. Twakoresheje ibwirizwa ryo mu gihugu ryitwa code penal, twongera dukoresha amasezerano mpuzamakungu yo mu 1948, amasezerano mpuzamakungu ahana ibikorwa by'ihonyabwoko ku isi. Kandi mu matoza yacu twasanze u Burundi bwari bwayemeje, ni ukuvuga yuko na zijya zitwa imanza atari zo. Gucira imanza abantu muri zijya nyandiko dufise baravuzemo ayo masezerano mpuzamakungu yerekeye guhana ibyerekeye ihonyabwoko. Mugabo mwambise ko imanza zitabaye. Dukurikije ibyo abakiriho batubwiye, dukurikije n'ingene ata muntu yocira abantu 180,000 ku munsi umwe, hanyuma tutibagiye najya makosa yose agenda aranga imanza zerekeye lo penal. Muri penal umwe abaza ku giti ciwe, ariko muri penal sabantu 180,000, 350,000 uvuga ngo condamné à la peine capitale. Cyane cyane iyo uri kurabesha harakantu kagusoba kajya kajambo mwabo ni mu Gifaransa, les personnes dont la liste en annexe sont condamnées à la peine capitale. Hakurikiye ijambo exécution immédiate, hakurikiye ijambo n'ibintu byabo byose bakoze birafashwe bizodandazwa, hanyuma iki bakoze nabyo nyine tuzobiha igiciro. Iryo ni ijambo rya gatandatu. Ijambo ry'indwi kuri igihugu cy'igihugu kuri gihugu cya leta ibikishije mu butungane cyo gushima, ni iki gikorwa cyo kuremururira abaremerewe mu Gifaransa réhabiliter la mémoire des victimes. Mu Gifaransa kubakura ko impuzu y'ubumenja bagasubira impuzu y'ubuntu. Abamenja nabishwe, ariko abamenja muri zijya nyandiko n'abakenyezi babo bapfakazi n'abana babo n'imiryango yabo. Ibyo mu matohoza twakoze nk'umugwi byaratweretse ko abana babiswe abamenja 2002 no ku ishuri byarabakurikirana, no ku isoko, no mu isengero, abapfakazi kwari uko, abana babo kwari uko. Iryo jambo gukura ko impuzu mbi y'ubumenja muriganire murimenyeshe Abarundi, amateleviziyo abimenyeshe, amaradiyo abimenyeshe, bumva iryo jambo ryitwa la réhabilitation des victimes, basubijwe ubuntu. Iryo jambo ry'indwi rirahambaye, nicyo gituma ndabasabye kuri iryo jambo ry'indwi ko abifuza urubanza kopi yabo RPC 5621-S gikorwa gihambaye ku gihugu, nicyo gihambaye ku Burundi, ku Barundi, cyane cyane n'iyo gihambaye ku babuze, n'igikorwa gihambaye no ku babikoze bakwiye kubimenya. Kirahambaye kuri bose kuko iri ngingo uru rubanza rwaje gufuta ibyo zijya manza zose zafashe kw'ingingo byose. Ni urubanza rudasanzwe mu buzima bw'igihugu, gusubiza umutamana, gusubiza agateka abiswe abamenja, abazize ubusa, abagandaguwe ataco bazi, abagandaguwe ataco bazira. Biciye bihura rero najya bwirizwa rishasha inzego z'igihugu ziheruka gushyira ku mukono bya bikorwa byerekeye ibyanyazwe amatongo, amazu, amakonte, amafaranga bigiye kwinjira mu bikorwa mu butumwa bwa CBR. Icy'umunani ni icyo kugaruka kuri izi manza zo mu kwa gatanu 2022. Izi nyandiko twatoye igitega i Bujumbura twararose n'izi ngozi mugabo zicisha abantu, abacamanza bashyize ku mukono turabafise, abari mu Bujumbura batuma mufite amazu n'imiduga turabafise mwabonye abashikiranganje bashira ku mikono bankozagara mwabonye ba Kanuma baronje mufite amazu hanyuma bababwiye ko abishwe baboneka bose uwavuga ko naka yapfuye yasandavye ntiyarakira umuganga heshi y'abari procureur de la République mbere nk'ubuterekeye ntare wa gatanu wewe umukono wemeza ko naka yasandavye n'uwa procureur général de la République yitwa icyo gihe Siriro Nzo Habonayo izo nyandiko zose turazifise muramaze no kuzibona zitemera kuri Twitter muri raporo ziriyo icyo cy'umunani nisho kubabwira yuko izi imanza zari izo guhuma amaso amakungu iki cyenda nicyo gusaba abarundi bose batwumviriza abari ngaha nabaza kutumva ku iradiyo cyangwa mu mateleviziyo cyangwa bazobisoma cyane cyane tubwira abatakoze ibibi bijyana mu binoga abandi bagenzi babo b'abarundi ntimuzosubire guhakana ibyo mutabonye ibyo mutakoze twebwe turi ku rubuga turi mu makaritie turi Bujumbura turi Ngozi turi Minago turi Mvugizo turicarana n'abarundi batandukanye mu bwoko abahutu abatutsi abatwa abanyamahanga bakatubwira ingene byagenze imbere y'uko twita izina ibyabaye mu 2022 twarabonanye n'abatutsi bakuze bakiriho baciye mu gisoda baciye mu bucamanza bihebeye imana baciye mu gipolisi baciye no mu mpiri bamwe bamwe bati severe jenoside yarabaye gerageza mukore kugira abarundi bigire mu rugendo kurwanisha abarundi mugabo jenoside yarabaye muri abatutsi bari mu mpimba mu kwa gatanu mu 2022 bazwi hariyo biha Leopoldo hariyo Sendazira Sa Francois hariyo Piyo Masumbuko docteur hari abacamanza uvuye kuba yitwa ahafi abahafi ministere ya edukasiyo yatera uramubona yafiriye mu Rwanda umwaka uheze Zimbagoye Lora yaraciye mu gasho apfuye vuba afiriye mu Rwanda yahunze 2016 twarabose abapolisi twarabose aba ofisiye de la police judiciaire batubwiye bati jewe barantuma bunzana nkabazana ibyakurikira byabatarihundi nabashikiriza naka na naka ibyakurikira byaba atarihundi kuri iyo gabo y'umunani nashaka kubabwira yuko twaba twibutsa ko hari abarundi bakingiye abandi abatutsi bagakiza abahutu abatutsi bagakiza abahutu abahutu bagakiza abatutsi n'ibyamazu ngahe Bujumbura hari amazu yasubijwe abapfakazi kubera naka w'umututsi w'umutegetsi abwira umupfakazi w'umuhutu turafise amazina hari abasengeri byateye ubwoba baraza kurira kwa Micombero bamubwira bati bajya abapfakazi tubagire gute nyakubahwa nyiricyubahiro turafise amazina y'abasengeri bagiye kurira Micombero bajya abapfakazi baryamye iwacu tubagire gute turafise abashingantahe n'abapfasoni abahutu n'abatutsi bakoze kugira udufaranga tw'impfumbyi muri kadebu duke muri besebe duke muri bakobo duke baduha abana kugira babandanye kwiga uru rubanza rero niho ngirampereze rurahambaye amajyambere atatu nuko izina ry'umenja uru rubanza waje kurifuta icya kabiri nuko ingingo zafashwe n'imanza zo mu 2022 zitabaye ibyo byashize byose bifuditse hanyuma icya gatatu nuko ibyo izo manza zashinze ko bifuditse nuko icyo bagiye gukurikira ari icyo gukora kugira abantu basubize iteka mu byabo aho bishoboka n'icyo dukoresha ibwirizwa mu majambo y'igifaransa rehabilitation restitution aho bishoboka compensation aho bishoboka reparation aho bishoboka urumva ko umugwi severe ufise igikorwa gihambaye cyo gukora kugira urundi rwigire mu rugendo wo gukiza igihugu kuko ntiwaguma mu bintu bitari rwawe abantu bose bazi ko atari rwawe uzobibamwo usezere isi ubisige n'abana bawe bazi ko ari ibyabo kandi mu Nyakabiga cyangwa Igitega hari umuntu ariko aridodomba avuga ko irya nzu rijya tongo atari rwawe iyo jambo ry'icyenda rifatanye n'amafaranga yanyurijwe mu mabanki amatongo n'ibindi biduga birimo kuko dufite impapuro nkeya twatoye mu gihugu zivuga ibyerekeye imiduga yafashwe ikagurisha dusaba ko mushyigikira igihugu cyinjiye mu rugendo rwo kurondera inyishu zirama z'ibibazo byari bitandukanye abarundi izo nyishu zirama nazo ni izi zo gusubiza iteka n'ubutungane abantu babaye mu maganya babaye mu gahinda babaye mu magogwa kandi benshi bagenda barahahamutse turashimira inzego zose z'igihugu zidushyigikira mu kurondera ukuri mu gisoda turigira tangorane mu gipolisi turigira tangorane mu bucamanza turigira tangorane nta na hamwe dutwaye ikete tukavuga tuti tuje kurondera ibi n'ibi n'ibi batatwakira ama arshive inyandiko dufise nyinshi z'ubutungane twaje gutoye ibwami pariki ya Bujumbura ariko nyinshi cyane twazikuye muri pariki y'Igitega n'uwose rero uyu munsi yotora ibindi tugire Kristu murakoze.